1, 2, 3, 4, come on.
Rock da 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 rotten.
La da 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 da
for a good time. Rock da 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 rotten.
Na da 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 da
it's your time.
Rock da 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 da.